twashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Amakungu yarayahimbaje umunsi wahariwe impunzi abahungiye mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Uwo munsi wabasanze mu bwahe buzima.
Kubaho kwacu n'imiryango tubayeho kuja gusabiriza mwa bantu baturage twasanze hano muri Goma n'Imugunga, kuririmba bazakagutwo urararira n'abana.
Aba ni bamwe mu bahungiye mu Burundi, mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ano makuru tugendera inkambi zitandukanye ziri muri ivyo bihugu. Mu Burundi kandi muri make, president w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye yarayijeje abarundi ko bagiye gutera imbere nubwo hari ubukene mu gihugu. Navyo nyine twabiteguye mwijya nino ku isi. Amerika ishavujwe n'amajambo ya Israel yavuze ko itariko irayiha ibigwanisho bikwiriye vyo kwivuna Hamas. Naho mu ihembe rya Afrika, Somalia ifise impungenge ku mutekano wayo. Idonido ni mukanyi sase musangwe ikaze kandi mwakoze kuzinduka murumviriza ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere muri Somalia, aho leta y'ico gihugu iri kwiraba ingene umugambi wo kuvana ingabo z'umuryango umwe bwa Afrika zose ziri ku butaka bwayo wo kwitonda. Somalia igabisha ku gihengeri mu byo gukingira umutekano gishobora gusigara muri ico gihugu ari nk'amwe ingabo z'umwe bwa Afrika zoramuka zitashe. Ifise kandi amakenga ku mutekano wayo muri rusangi. Itorokanizo ry'amakuru ya Bongereza Reuters ryashize ahabona ano makuru rivuga ko ryayakuye mu rwandiko vanye ku masoko yaryo muri leta ya Somalia. Inzego za Somalia zirimo ibiro vya president n'ivy'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu zanse kugira ico zishuye ku bibazo vy'amenyesha makuru bazirondeye bashaka umuco urenze kuri ano makuru. Ku rundi ruhande, ibihugu bibanye vya Somalia birimo Uganda na Kenya bigabisha ko intagondwa za Al-Shabab zishobora gutembagaza ubutegetsi bwa Somalia umwanya n'umwanya. Ingabo z'umuryango umwe bwa Afrika zabwirizwa kuva muri Somalia bitarenze igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 kuno mwaka nkuko leta ya Somalia yari yarabisavye. Ariko mu bihe bitandukanye harimo nk'umukwezi kw'icenda ico gihugu cagiye kirumvikanisha yuko umutekano atako wifashe gutyo, gisaba ko abasirikare mva makungu bari ku butaka bwacu boba barahaguma. Tukiri ku mugabane wa Afrika, muri Kenya ejo kuwa kane abapolisi bajejwe kurwanya imyerekano bakoresheje ivyuka biryana mu maso n'amazi afise umuvuduko mwinshi mu gushwiragiza abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bari bakoze imyerekano ku murwa mukuru Nairobi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Iyi myigaragambyo igamije kwamagana umugambi wa leta wo kuzamura imisoro kugera ku madolari y'Abanyamerika miliyari 2,700,000. Abapolisi bakoresheje ibimodoka bimisha amazi afite umuvuduko munini cyane kugira ngo birukane abigaragambya mu gace gacururizwamo cyane ka Nairobi no kubakumira kugira ngo baterekeza ku nteko ishinga amategeko. Impamvu polisi yakoresheje ingufu nyinshi kandi abigaragambya bari mu rugendo rutuje ntiyamenyekanye. Umuvugizi wa polisi Resila Onyango n'umukuru wa polisi mu mujyi wa Nairobi Adamson Bungeyi birinze kugira icyo batangariza abanyamakuru. Abigaragambya bavuga ko izamurwa ry'imisoro rizazambya ubukungu bw'igihugu kandi bigatuma Abanyakenya basanzwe babayeho bigoye bazarushaho guhendwa n'imibereho. Kuwa kabiri w'iki cyumweru, akanama k'inteko ishinga amategeko kasabye guverinoma gukuraho imwe mu misoro iteganyijwe mu mushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari, harimo ingingo nshyashya zirebana n'ibyo kugura imodoka, umugati, amavuta yo guteka n'ihererekanya ry'amafaranga. Perezida William Ruto yatowe dore hashize hafi imyaka ibiri avuga ko azafasha abakozi kubera ko babayeho mu bukene. Ariko yahuye n'ikibazo cy'abarwanya gahunda ye yo kongera imisoro, avuga ko kuyongera bikwiriye kubera ko byakura igihugu mu kaga ko guhora kiguza amafaranga. Kuri uyu wa kane mu mijyi inyuranye nka Nyeri, Nakuru, Eldoret, Mombasa na Kisumu, abigaragambya bazindutse bahamagarira abadepite kutemera uwo mushinga w'itegeko.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye yijya nino ku isi. Nari nabice ku masonga nk'itangura. Ibiro vya president wa Amerika White House bitera ivyati amajambo y'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu aheruka kuvuga agaya uburyo Amerika itangamwo ibirwanisho igenera ico gihugu. Presidence ya Amerika yavuze ko amajambo ya Netanyahu ateye ishavu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ejo ni mukankuse
umuvugizi w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano muri Amerika John Kirby ejo kwa kane yabwiye abanyamakuru ko ayo magambo ateye ikibazo ugereranije n'ingano y'umusanzu Amerika iha Israel kwa kabiri Netanyahu yavuze amagambo kuri video yasakajwe avuga ko nubwo ashimira inkunga Amerika itera Israel mu ntambara irwana na Hamas bitumvikana uburyo mu mezi macyashize ubutegetsi bwayo bwimye Israel intwaro n'amasasu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ivuga ko hari inkunga y'intwaro zipima ibiro 900 n'ibisasu bya bombe bipima ibiro 200 byadindijwe mu kwezi kwa gatanu kubera impungenge Amerika yari ifite ko Israel ishobora kubikoresha mu bice bituwe cyane mu ntara ya Gaza Hagati aho impuguke zawo ni 30 ejo kuwa kane zaburiye abakora intwaro zo kohereza muri Israel n'abazijyanayo ko bashobora gufatwa nk'abafatanyacyaha mu kubangamira uburenganzira bwa muntu no kwica amategeko mpuzamahanga muri Gaza.
Ejo ni mukankusi urakoze tukivuga kuvya Israel umuyobozi w'umurwi Hezbollah muri Libani Hassan Nasrallah yatangaje ko ari nka hamwe umurwi atwara woja mu ntambara yeruye na Israel atagice na kimwe cico gihugu kizorangwamwo umutekano Fidel Niyongabo abitugire kumuriri.
Mu ijambo Nasrallah yashikirije kuri televiziyo yavuze ko umugwi Hezbollah ufise urutonde rw'ibibanza wakuramwe ibitero muri Israel. Ku munsi wa kabiri w'indwi umugwi Hezbollah warashize ahabona ibyo wavuze ko ari amasanamu y'ibibanza bitari bike bikomeye byo muri Israel byafashwe n'utudege tutagira umudereva. Umuyobozi w'umugwi Hezbollah yavuze ko abagwanyi bawo bafise ibigwanisho bishasha kandi ko umwansi wabo azi neza ko biteguye bikomeye. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Israel Lieutenant General Herzi Halevi ku ruhande rwiwe yavuze ko iyo guciwe kizi neza ibigwanisho umugwi Hezbollah ufise yabitangaje mu rugendo yagize hafi y'urubibe Israel ihana na Liban yasiguye ko umwansi wa Israel azi igice gitoyi cyane cy'ubushobozi igihugu cya Israel gifise ko azobubona igihe bizoba bikenewe Israel n'umugwi Hezbollah ucudise n'umugwi Hamas byaratanye mu mitwa katari gake kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye igihingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas yaduka kuva mu ntango z'umwaka abantu barenga amajana ane barishwe muri Liban benshi muri bo akaba ari abagwanyi b'umugwi Hezbollah nyamara hari n'abasivile batari munsi ya 80 bapfuye muri Israel abasirikare 16 n'abasivile 11 barishwe mu ngwano hagati y'ico gihugu n'umugwi Hezbollah
Fidel Niyongabo urakoze ucutu jana ku mugabane wa Buraya aha baserukira ishirahamwe ry'ibihugu by'Uburaya bumvikanye ku bindi bihano bishasha ku Rusiya
abaserukira ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya bumvikanye ku bihano bishasha bikomeye bigiye gufatirwa ku Rusiya ni mu ntumbero yo guhana icyo gihugu kubera ibitero kibandanya gukora muri Ukraine abashikiranganje bajejwe imigenderanire bishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya batangaje ku bihano bishasha iryo shirahamwe ryafatiye u Rusiya bikomeza ivyari bihasanzwe mukuru w'urwego nyobozi gw'ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen yatangaje ko bihano bishasha bizotuma u Rusiya udashobora kuronka ubuhinga bwa none bukomeye cyane bizotuma kandi u Rusiya udashobora kuronka ayandi mafaranga avuye mu masoko ntanga nguvu yayo bitegekanijwe ko amatungo y'abandi bategetsi batari bake bo mu Burusiya n'inzego zitari nkeza muri ico gihugu afatwa kandi ko abo bategetsi baziririzwa kugira ingendo mu karere k'Uburaya
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no makuru yose mwumvise agezeho rya nino ku isi n'ayandi mushaka kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika Igice cyacu cya mbere cy'amakuru ya kino gitondo tugiharira ivyerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi wahimbajwe ejo ku munsi wa kane ishami rya ONU ryita impunzi ku isi RCR rivuga ko abantu bagera kuri miliyoni 120 bataye ingo zabo muri abo abagera kuri miliyoni 43 bakaba ari impunzi ijwi rya Amerika ejo kuwa kane ryarungitse Thierry Ndayishimiye mu ikambi ya Mahama iri mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ni ikambi impunzi z'abarundi bagera ku 60,000 Thierry aratubwira uko umunsi wahimbaje
Ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi wahimbarijwe no mu ikambi ya Mahama iherereye mu buseruko bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe byatangujwe n'urugendo rwarimwe indirimbo n'ingoma aho baririmba bashima uko u Rwanda rwabakiriye ndetse n'umutekano babayemwo bakeje igihugu cy'u Rwanda imico ya buri mpunzi aho zaturutse yumvikanyemwo
Yigere hano ubwenge Thank you. kudufasha wiyaye no kubona
ariko kuri uyu munsi wahariwe impunzi mu ikambi ya Mahama ni imiryango yari imaze iminsi itegurwa kugira ngo ibane mu buryo bwemewe n'amategeko mu ntumbero yo kwirinda amatati no guharika ibituma n'abana babyaye bahagirira ingorane. Bamwe muri abo basezeranye imbere y'amategeko twaganiriye bavuga ko nabo bitari bibashimishije kuko buri wese yahora yikeka ko mugenzi we ashobora kumuzanira kuyundi. Aba bagabo twavuganye umwe yaramaranye n'umugore wiwe imyaka 19 bakaba bafitaniye n'abana bane, uyundi nawe bari bamaranye imyaka 4 n'abana babiri, bose ntibari baraciye imbere y'amategeko.
Ari umunezero gusa numva ibyishimo kabisa ari byinshi. Y'abantu babanye bataciye mu mategeko habamo imbogamizi
nyinshi. Tumaze imyaka yose tutabanye imbere y'amategeko, tutabanye n'amategeko nake tubanye bisanzwe, twakoze mariage bisanzwe.
Abana nabo bagira umutekano kuko ababyeyi bose babahurira ko kuko n'ibyemezo biba bihari imbere y'amategeko.
Uyu mukenyezi nawe yasezeranye n'umugabo wiwe avuga ko imyaka yaramaze mu rugo atacizere yarafise ko ariwe y'inarugo kuko atahantu yari yanditse
ko twarisanze tubanye n'ibyari mu mategeko. Sinarinzi ko nubatse nayezu nkaho ndi umwana ndi mu rugo, ariko uyu munsi wabibonye ko mfise urugo nanje bakabona n'uwo twubakanye.
Mugenzi we nawe avuga ko ngaho mu ikambi nyene hari abagabo bigamba abagore mu gihe batasezeranye bakabacunaguza bababwira ko n'ubundi iyo muheba kuko batanditswe.
Arahari bagaca abagore babo inyuma bakagenda bagashaka abandi bagore, cyane naho bakagenda bagashaka abana b'abakobwa bakiri bato kandi bafise abagore babo. Nivaga yuko hari igihe nyene byo yonca nk'inyuma akajya gushaka ubundi kuko biba bitaraciye mu mategeko.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Jean Bosco kwibishatse ahagarariye impunzi mu ikambi ya Mahama atubwira ko hari imiryango myinshi ibana muri iyo kambi mu buryo butemewe n'amategeko.
Tumaze iminsi kandi si by'uno munsi dusaba imiryango myinshi kuba atarasezerana kuba bandi ibibazo bitandukanye mu rugo bibashe kugabanuka, ariko cyane kandi ni na byiza mu mpande zose, ari mpande ku mugore ari ku mugabo cyangwa n'abana muri rusange.
Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo kwita impunzi mu Rwanda nabwo buvuga ko iyo umuryango udatekanye n'abawugize barimo abana bahungabana. Mu rwego rwo gushyira mu ngiro icivugo cy'uyu mwaka kigira kiti twifatanye n'impunzi, ubwo bushikiranganje buvuga ko kugira ngo bigegweho harimo kugerageza gufasha impunzi zikaronka ibyo abandi banyagihugu bose bakenera kugira ngo babeho neza, nabyo bikaba birimo no gusezeranya bubakanye hagamijwe ko boba na mu mahoro. Vuga neza Andre ni waserukira Minema mu ikambi ya Mahama.
Wabonye twashoje umunsi dusezeranye imiryango yabanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Na yindi mpamvu abantu bagiye bahunga baturutse mu bihugu bitandukanye nk'uko mwabibonye, usanga basezerana mu buryo bwemewe n'amategeko ntabyo bakoze. Umugabo umwe ashobora kuzana abagore batatu bane nk'andi mu muryango bisanzwe birahari, ariko hari gahunda yagwe yo kubirwanya. Imwe mu nzira ni uko aba bana batarasezeranye basezerana, ikindi ni ukubakangurira kudashaka abagore benshi.
Kugeza ubu mu ikambi ya Mahama ibarizwamo impunzi zishika ku 163,612 nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda, zikaba zirimwo izavuye mu gihugu cy'u Burundi, Congo, Sudani, Eritrea, Ethiopia, Yemen na Afghanistani. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Thierry Vendayishimiye, urakoze ivy'umunsi mpuzamahanga makungu wahariwe impunzi tubandanize muri Tanzania. Abarundi bahungiye muri ico gihugu bahimbaje umunsi ejo mu bwa bwinshi bw'uko ico gihugu gishobora kubirukana umwanya n'umwanya. James Jovin.
Kuri uyu wa kane ijuja Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta zone ya 10 kwirabira imibereho y'impunzi mu gihe amakungu arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Gusa twasanze ibibazo, amarira n'ibyiyumviro byarabarenze mu gihe biteguriye kuzatahukanwa ku ngufu. Bamwe mu bahaye ikiganiro ijuja Amerika bemeza ko batanezerejwe n'umunsi mukuru wahariwe impunzi mu gihe batuye mu nkambi nk'ababoshwe amaboko n'amaguru.
twebwe ibyo by'imisi mikuru byose biba twebwe nta na kimwe twebwe nta na kimwe nta na kimwe tuvyumbamo kubera yuko twebwe ntitubinezererewe twebwe nta mahoro dufite kubera twebwe nta n'intuze yabyo tubifitiye n'ukuru kuna bataha nta mahoro baronka nubwo bakira kugena nko kuyomora
amaguru turaboshwe amaboko turaboshwe bikuvuga rero tubaye tuboshwe yuwe niyo tuzeye iki amaso ubu ni mu vyeyi wacu turi mu nwa yuwe ukabwiye kwitusa ngo menga siho gacha bituma ubugaranwa ijambo rikakunigiramo bikuvuga rero nkabafasha byo kuri bafasha impunzi baje impunzi umunsi mukuru kwa wabaye ariko nkaje kwande gwanje byo kuri sinezerewe abaye ntanezerewe
ngo mu Burundi ngo amahoro ariho ngo nuko ngo amahoro ngo umusesekare mbeje murugi wawe subora umutekano kwawe ko ukwiye uri hariya hanze ubumenye biri hano munzi wanje ndi mbandara ntajyane urabimenya ubona ndi ukangenda ntumenye biri mu nzu mu Burundi umutekano kubwanje nta uriho
uretse ikibazo cyo kuzohava batahukanwa ku nguvu nk'uko leta ya Tanzania ibishikiriza izo mpunzi kandi zemeza ko n'ubuzima bwo mu nkambi busigaye bugoye cyane muri iyi minsi bivanye n'uko imfashanyo zagabanijwe ku rugero runini
Gusukumva ngo numunsi mukuru gusa mugabo ibibazo byinshi cyane mu mutima nyine utoraba umunsi mukuru w'impunzi ukaba umve utagira hurara ugasanga mu nzu gahiga n'ahantu abana baryama ugasanga mu nzu bamucyunzu icyumba kimwe mugabo ufise umujyango w'abantu hindi umunane ugafungura nabi ukarara nabi ukabura kuryama byose ukumva nyene byose bigize iki ibibazo birabaye byinshi nyene birabaye byinshi mu mutwe
twasaba leta ya Tanzania na UN ko bodufasha bakaraba nacyo icyo botwunganira twebwe impunzi murakwiye rero kuturaba mukadufasha mu ibyo bintu
naho biruko leta ya Tanzania yo isanga ata mpamvu ifise yo kubandanya iha ubuhungiro impunzi z'abarundi ivuga ko ikiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi kizorangira mu kwezi kwa 10 uyu mwaka katorimwo nkuko leta y'u Burundi Tanzania na SR bavyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze uyu ni Hamad Masauni umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye ku mugwa mukuru w'intara Kigoma mu cyumweru gishize
cy'ikaba serikali ya Tanzania hatuoni sababu yote ya kuongeza muda wa hamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana.
Twebwe nka leta ya Tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo cyo guhibiriza impunzi gutaha ku bushake. Icyo gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama nyabutatu. Gusa tujya bikora twisunze amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu genge impunzi
sana itazingatia sheria za ndani, sheria za kikanda na sheria za kimataifa.
Umunsi wahariwe impunzi wizihizwa buri mwaka ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu no mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Amashyirahamwe atandukanye yita ku mpunzi arakunze kwizihiza uwo munsi. Gusa ikibazo nuko amategeko agenga impunzi adakurikizwa. Guterwa umutima uhagaze no kuburabuzwa byagiye birasinzikaza ubuzima bw'impunzi mu nkambi. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubwijwi ya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Tubandanirize mu Burundi, president w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye yarayijeje abarundi ko igihugu kigiye gutera imbere naho hakomeje kumvikana ibazo ry'ibura ry'amafaranga mva makungu n'ibitoro hirya no hino mu ntara. Yabivugiye mu ijambo ryo kugurura amasengesho yo gushimira Imana ku myaka 4 amaze ku butegetsi n'amasengesho yabereye inyabihanga mu ntara ya Mwaro. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa n'umenyeshamakuru Désiré Hatungimana I Kigali mu Rwanda.
Izo ni zamba zabanjirije ijambo ryo muri igihugu cy'u Burundi igihe yugurura amasengesho y'imisine yo gushimira Imana ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga Imwaro. Ku myaka 4 amaze arongoye Burundi, President Evariste Ndayishimiye yagarutse cyane ku vyanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Yakoresheje imvugo ifobetse agereranya Burundi n'igihugu cya Isirayeli. Nayo ibihe Burundi burimwo nico kimwe n'igihe cihunguka ry'abanyisirayeli bava mu buja mu Misiri bagana igihugu cy'isezerano. Evariste Ndayishimiye yasabye abarundi bihebuye ko borema bakibuka ibihe bikomeye abanyisirayeli baciyemwo kugira bashikira igihugu cyabo cy'amata n'ubuki. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko mu gihugu hari ikibazo cy'amafaranga mva makungu gikwega ubukene bw'ibitoro, ariko ntivyotuma abarundi bihebura canke babifata nk'inyenda muvano yo kugarariza. Ati kurya abagararije Musa Imana yabahanye no mu Burundi rero niko bizogenda.
Murabambariza bavuga yuko uno munsi bakenye batwiganire ingene bari batunze mu minsi heze, hanyuma batubwire ingene baherewe heze tubafashe gusubira mu matungo yabo. Mbere rimwe na rimwe usigaye umengo ni ukwitoraguza ngo baronke ingo zo kugarariza.
Abavuga ko batakironka amahera mva makungu n'igitoro, Perezida Evariste Ndayishimiye yabishuye agira ati:
hari abavuga ngo barabuze amahera mva makungu, mbega ejo hahetse ayo bari bafise bayakura hehe? Hari uwahaziriye ngo tumusabe ahagomorore arabitodoma, nagira ngo duciriye agace aho bayakura kugira ngo natwe tuhatorere akajisho. Hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakindogera urongozi, mbega kare bahora bakivoma hehe? Ubwo burongozi nibwo bwaziriye iryo vomo bakivomamwo.
Umukuru w'igihugu we avuga ko adahengeshanya kwereka Abarundi aho bakura itunga ryotuma haboneka amafaranga mva makungu yotuma ivyo bitoro n'ibindi biboneka. Evariste Ndayishimiye yabwiye bari ku kibuga c'Inyabihanga ko afise ibimenyetso bine bitabesha vyerekana ko bariko baragana ca gihugu c'isezerano gitembamwe amata n'ubuki. Ivyo navyo n'amahoro atuma Umurundi aryama agasinzira akarima kimbura bitandukanye n'ibihe biheze. Ikindi kimenyetso n'ukungena Burundi bwafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze. Mu matora naho arabanka ivyavuye mu matora kandi badashobora kwerekana ibiro vy'amatora ubusuma bw'amajwi bwabereyemwo. Mu bijanye n'ubudandaza ndengambibe, Evariste Ndayishimiye yatangaje ko rutifashe nabi na gato kuko mu Burundi hinjira ibidandazwa biciye umuri yari di urenga w'amadolari ya Amerika, ariko ayinjiye mu gihugu akabangana n'ibihumbi 600 vyerekana ko harabinjiza amafaranga mva makungu mu kinyegero, haraguzwe imiduga irenga 33,000. Ibindi bimenyetso ni imvura igwa neza isimera hamwe n'ukungene hariko haratogwa ubutare bushasha nk'umujumbu n'abifuza gushinga amahinguriro kugira bahingure ibikoresho vyahora bigugwa mu mahanga. Urongoye ishiramwe Parsem Faustin Dikumana aherutse gutangariza abakunzi b'ijwi rya Amerika ko kugira hagira igihindutse kuri leta ya Ndayishimiye bisaba ugukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi.
Ni ukuvuga rero yuko mukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego bimeze gutyo, niyo leta irashobora gutanga imihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakazi yindi, kandi n'umukuru w'akayiha uburyo no kwishigikira kugira ingingo zifatwe. Iyo leta igacahamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibivyumviro byose bifire kuja mu ngiro igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo.
Evariste Ndayishimiye yihanije kandi abategetsi bamwe bamwe banka kwakira abanyamitahe babaje gushinga amashirahamwe n'amahinguriro mu Burundi kuko ari ngende isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Umutambukanyi uwahoze ari umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza nawe yigishije kubijanye no kutibagira iyi Imana yakuye Burundi kuko Abarundi boca bahona. Kuri wewe ibibazo Abarundi barimwo ni ivyo kubigisha no guca bugufi bityo bokwigumya ntibahave bagumuka ku barongozi.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru yacu mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika. Uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi agaruka ku vyo gutunga ibirwanisho. Ikibazo c'ibirwanisho rero mu banyagihugu ba Amerika camacateye ibibazo abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Joe Biden wo ku mugambwe w'abademokrate na Donald Trump wo mu mugambwe w'abarepublika, ntibabona kimwe uko bazogitorera inyishu. Thomas Kamirindi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage batunze intwaro nyinshi mu ngo zabo. Mu gihugu hari intwaro 120 ku baturage 100. Byibura umuturage umwe kuri batatu avuga ko atunze imbunda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nicyo gihugu cya mbere kiri mu bwicanyi bukorwa mu kivunge mu ruhame bugahitana abantu benshi icyarimwe, ibyo bita mass shootings mu Cyongereza cyangwa fusillade de masse mu Gifaransa. ubu bwicanyi buba bufatiye ku bugome ibibazo mboneza mubano muri rubanda muri rusange cyangwa ku rugomo rwo mu miryango dufatiye ku rugero rwa bene ubu bwicanyi ndengakamere bwahitanye abantu barenze 12 icyarimwe bwabaye inshuro 25 byibura kuva mu 1949 kugera mu kwa 10/2023 ingero 5 mbi zaguyemo abantu benshi kurusha izindi mu kwa 10/2017 umusaza Stephen Paddock w'imyaka 64 y'amavuko yarashe mu baturage bari bibereye mu iserukiramuco ry'umuziki mu mujyi wa Las Vegas muri leta ya Nevada mu burengerazuba bw'igihugu yahitanye icyarimwe abantu 60 akomeretsa abandi 850. Mu kwa gatandatu 2016 umugabo w'imyaka 29 witwaga Omar Martin yarashe mu rubyiniro rw'abakundana bahuje igitsina abo bita batinganyi yica 49 akomeretsa 53 mu mujyi wa Orlando muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu. Mu kwa kane 2017 umusore w'imyaka 23 Seyung Huyicho wakomokaga muri Korea y'Epfo yarashe muri kaminuza Virginia Tech muri leta ya Virginia mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu ahitana abantu 32 akomeretsa 17 abandi 6 bakomeretse basimbuka mu madirishya bamuhunga. Mu kwa 12 2012 Adam Lanza w'imyaka 20 yarashe mu mashuri abanza Sandy Hook mu mujyi wa Newtown muri leta ya Connecticut mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu yica abana 20 bari bafite imyaka y'amavuko iri hagati y'itandatu n'irindwi n'abakozi bakuze b'ishuri 6. Mu kwa 11/2017 Davin Kelle w'imyaka 26 yarashe imbere mu rusengero rw'ababatisita mu mujyi wa Sutherland Springs muri leta ya Texas mu majyepfo y'igihugu ahitana abantu 26 akomeretsa abandi 22. Aba bose bakoze ubu bwicanyi barangizaga gukora ibara nabo bakiyahura ntibari muri iyi mibare y'inzirakarengane. Umwanzuro kuva mu 2013 kugera kuri uyu wa kane tariki ya 20/2024 ubwicanyi bworeka imbaga bwabaye inshuro 272 bwirengeje abantu barenga 12,350 bukomeretsa abandi hafi 2,022 mu bishwe n'abakomeretse bose hamwe harimo abana 2,861 bari bafite kuva ku mwaka 0 kugera ku myaka 17 y'amavuko. Gutunga imbunda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni uburenganzira bwa buri muturage wese bwanditse mu Itegeko Nshinga mu ivugurura ryaryo rya 2 ryo mu 1791. Ariko abanyapolitiki bananiwe kumvikana ku mategeko yatuma zidakomeza gukora ibara. Kuri Trump, ivugurura rya 2 ry'Itegeko Nshinga naryo rikwiye kuvugururwa.
We have to have a Second Amendment that's meaningful. If we don't, we're going to have levels of death and destruction like this country has never seen before.
Naho President Biden asanga inzitizi zikomeye ari abacuruzi b'imbunda.
As a nation, we have to ask when in God's name.
Igihugu tugomba kwibaza igihe nk'izina ry'Imana tuzahagurukira abamamaza ubucuruzi bw'imbunda n'ababukora. Nk'izina ry'Imana ni ryari tuzakora icyo twese tuzi neza ko kigomba gukorwa.
Mu byakozwe kugeza ubu Presidansi ya Repubulika n'Inteko Ishinga Amategeko Congress bumvikanye ku ngamba zo kubanza kugenzura imyirondoro y'abashaka kugura imbunda cyane cyane abakiri bato no gufasha leta zigize igihugu kwambura imbunda abantu bazitunze bashobora kuba icyago kuri bo bwite cyangwa ku bandi. Ariko kuva mu 2022 Inteko Ishinga Amategeko Congress yananiwe gushyiraho itegeko rishya kandi rifite ingufu ryo kugenzura ubucuruzi bw'imbunda. Abaturage nabo ubwabo ntibabona ibintu kimwe. Ikigo cy'ubushakashatsi Pew Research Center cya hano i Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyerekana ko abayoboke b'ishyaka ry'abarepubulikani bashaka gutunga imbunda cyangwa bazitunze bakubye inshuro zirenga 2 abo mu ishyaka ry'abademokrati.
Ijwi rya Amerika ni no ngaha makuru yacu ya mbere aciyagarukira kuri micro mari kumwe na Diana Ninahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma twari kumwe muhinga bw'ivyuma twe nawe twifatikanije na bagenzi bacu mu kubipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mwo vyose ahanje tuzosubira mu ndwiza mu bindi biganiro n'amakuru vy'ijwi rya Amerika mu kurindira rero ngende ndabipfurije weekend nziza.